Dolphace. Ke a lamogela mo channeleng yaka. Yaka ga o bona, I'm sure wa tipotsa gore kgotsagalang, why ke bua and why ke sa speak. Yes, that's right. Ka jo gore tlobala le bokola Setswana. Yes. And jaaka ga o bona ga ke bona ke na le nake waka KK. KK, introduce yourself.
What she said.
Okay, so go tla thama yena and then go latela nna. Yes. Enjoy.
The poem's name is Lebitso la Leboko ke lewatle. Yeah. Thaka ya khalefatse ish. Not me. First disclaimer, don't judge me. I'm bad at my own mother tongue. So, yeah. Bit of English though. Anyway, Takayaka lefatse bokadikadi jwa metsi a tlhokang banwi. Sekgala la metsi a metseledi blacks. No ka dikile tsa go etebaganya. Mpeng tsa gago o tlhoka balekani li botsaku tsaku wa thupa o a tlaela. Ya, o ya tlaela go metla. See, I'm getting it, just like slower, slow. Mpeng tsa gago go robala dioka. Pologo tsa gago mefuta ta futa tse di bogale, tse di bonolo, tse di jwang, tse di jang batho. Dilo tse metsang di sa tlhafune. Bule bulauru na mani tse di tau toana. Blackson. Yang nye sama. Na mani di tlola di tsomeletsega metin. Okay, I'm gonna try to read fast so that I finish and stop embarrassing myself. Okay. Bokwena tau tsa madiba badiba. Pologo tsa gago di ipusa. Serena. Fa o setse o ganketse ramatsitsitsi. Mphefo tsa gago di a boifisa. Mekorowana ya shit. Mokorana wa phatlhakana motho wa we ka motlhana. Motlhana a felelwe ke botshelo. O sosala thata bathong le diphologolong. O boaga jwa diphologolo. O bontle le segopu sa batho. Eish. Maditsitswana a tlola a wa go ilwa boitlalabololosong. Boitapolosong. Yeah, that was me.
Okay. That was KK and his Setswana poem. Hona ya nungkena office. Kitlobala kunyaka ya Setswana. Ene ibitswa selemo, meaning winter. Winter?
I don't know.
Does it mean winter too?
Mm-mm. Summer.
Oh, summer.
Yeah. Yeah, and I'm bad.
Okay. Molotsana dilo o gorogile. Go katwe ke ena a itseng mefiko. A itseng go etwala le go bula. Kgoro ya gagwe ke ya tsotlhe. O bulela diphologolo. O bulela batho. O bulela dimela. O bulela gagadidi. Gagabi di tsamayang ka dimpa. Selemo selamang megopolo. Manke wa dithunya dinkga. Dinkgetse batho e le baratani.
It's not easy, is it?
Batho ba itumela namane ya karaganya nagana ya selemo ya anya nagana e petsola e le sephatsa sephetsa nako tsa ngwaga di a khatla o katiwa maina mantsi o ra di thunya fela rama furan mantsi o inetse fela amen. Who am I?
Better than me.
Anyway, Maholu, Kalebuha, man. Kalebuha, Pomenahani. Kalebuha.
Kalebuhile,
with the king.
It's a shapile Saharo
now. It's a shapile today.
Yeah.
Anyway, thank you guys again for watching. Thank you guys for listening to our poems and our reading. I just wanted to say a lot of us do lose our culture. A lot of us forget where we come from. A lot of us forget our heritage. A lot of us forget how our language is and like the small nitty-gritties of the language that we were born with, basically. Yeah. So, yeah, I hope you enjoyed our video and I hope it was something different. And I will challenge you guys to read a poem or something in a language that you were born with or a language from your home. Your mother tongue, yeah. Anyway, thank you guys again for watching and yeah, mate.